Kishapata hizi tupeane nafasi kidogo waongee private community. Naona turudi upande huo.
Sasa watu
twende tu. Ni kitabu tu ana sign bro. Nataka usome.
Sasa tumemaliza.
Twende. Sio lazima kuja. Pole pole.